Correct, correct. Ni mubona mugiye gusohoka zisohotse gaturugana. Ni mubona mugiye gusohoka muguma. Ntabwo bwana bwahungiye Rwanda.